wacu amahoro iwanyu nibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu uyu ni umwanya mwiza kubana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi ishirahamwe ry'abunguruza abantu mu mabisi akorera ku gituro cya Kanyosha Kakiru bamwe mu bayirimwo barayidogera ngo amafaranga itoza ngo nibazi aho aja nyamara Augustin Bigirimana harongoye iryo shirahamwe avuga ko hatangazwa n'inyifato y'abo bantu kuko ngo bari kubara mucafuza ngo amafaranga baterera afasha abagize ingorane akanabavuza ikindi kandi ngo nuko ihorire kuza abari muri iryo shirahamwe baba bafunzwe ngo nubwo biruko hariho abashima ibikorwa by'iryo shirahamwe mu kiganiro n'abamenyeshamakuru Jeremy Banigwa n'inzigo umuyobanga nayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji yashikirije ko kurangura no kwinjiza ifu y'ibigori mu gihugu cy'u Burundi bibujijwe iyo ngingo ikaba yatangwe gushyirwa mu ngiro kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 8/Ntwarane uyu mwaka w'2021 ikazomara ikiringo cy'amezi atandatu twamenyesha kandi ko iyo ngingo iheruka gufatwa n'igihugu cya Kenya nyuma y'aho bemeje ko ibigori bivuye mu gihugu cya Uganda na Tanzania ngo birimwo ubumara bushobora gutera kanseri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye aronkeje ubushimwe ku bakenyezi 17 n'umugabo umwe babaye akarorero mu bisata bitandukanye abo nabo akaba ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yabaye akarorero ku bikorwa bitari bike amaze gukora biteza imbere umukenyezi uyundi ni Lydia Nsekera azwi cyane mu nkino kandi yitanze mu guteza imbere abakenyezi mu gisata cy'inkino akaba anarongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya inkino ariwe Seno Commissaire de police principal Ngendanganya Generose afise ipete rinini mu gipolisi kandi hitanze n'umugaranira agateka k'abakenyezi muri ico gisata niyo kindi Marie Ange umukenyezi afise ubukerebutsi budasanzwe mu gisirikare yize amashuri menshi ya gisirikare kandi ashoboye na parachutisme akaba afite abana batanu Nicenzi Liberate yabaye uwa mbere mu bapfasoni b'abatwakazi yize akaba anajejwe amabanga atandukanye Nayimana Sada w'umwigeme w'umukinyi wa tennis afise ikibanza ca mbere muri Afrika Kamariza Mireille aheruka gukora ubushakashatsi buhanitse ushobora gufasha gutora umuti uvura igituntu Zisabira Space umukenyezi agendana ubumuga ariko akaba yitanga no mu kwigisha abandi umwuga wo gushona nifasha Beatrice yigisha kuri lycée communale Bukemba yitanze mu gukundisha ishure abigeme no kwigisha abakenyezi kuja mu mashure y'imyuga ikora neza Santiana umunyeshure yahora yiga ku ishure y'akarere mu Ngagara mu gisata cha biochimie yabaye uwa mbere mu gihugu cy'u Burundi muri examen d'etat ishimwe Anikeria mwigeme akora utugenegene tumufasha kubaho no kuriha amafaranga y'ishure Ndagijimana Frida umukenyezi arongoye umutumba wa Gashasha aho ni mu ntara ya Rumonge akabazwi cyane cyane mu gushinga amashirahamwe kwandikisha ingo zibanye zidaciye mu mategeko no kugwanya urudandazwa rutemewe Dushime Ange Christa yarayiga Saint-Esprit mu gisata cya maths physique na technologie yabaye wa kabiri mu gihugu cy'u Burundi muri examen d'état Manirambona Konsili akora mu kigo cy'iterambere ry'ingo n'ikibano DPDFS ikabarore mu ntara ya Kayanza akaba ari umukenyezi afise ubukerebutsi budasanzwe mu gufasha abantu. Nizigama Virginie arongo ishyirahamwe Foi en Action amaze gushinga amashyirahamwe menshi yitaho gutunga imfubyi n'intunze d'Afrose yagize ubukerebutsi n'ubwira nyuma yo kwiga gusoma no kwandika. Sindayihebura Rose umukenyezi w'umupfakazi wo mu ntara ya Bubanza yabaye akarorero mu korora no kurima kijambere. Hakizimana Louis umugabo asanzwe akora umwuga wo gushona impuzu z'abakenyezi kandi akitanga kugira ngo ntate isango. Mu Rumonge abagabo babiri bakaba bari mu minwe ya polisi bafashwe bagiritswa gufasha umwigeme gukorora inda. Uwo mwigeme nawe akaba atarafatwa kubera ko yaciye ahunga. Urunani rw'amashyirahamwe FENADEB aharanira agateka k'abana mu Rumonge kaba kwasabye yuko abafashwe n'utarafatwa bohanwa bikomeye. Umusore hazwi ku izina rya Jérôme ari mu minwe y'inyamiramabi nyuma yaho yiyise uwihebeye Imana agashaka gusabura abihebeye Imana bo kuri paruwase katolika ya Ruyigi. Ngo yashitse kuri paruwase Ruyigi ku mugoroba kuri uyu wa mbere ashika yiyitangwa n'umufurera wo mu muryango w'abasaleziyano ababwira ko yiga muri kaminuza Université du Lac kandi hasanzwe aba muri kominote y'abasaleziya ku buterere mu gisagara ca Bujumbura. Abapadiri bo kuri iyo paruwasi bakaba bamuhaye indaro ataco binona. Mu gitondo niho yaciye mu kuri kese agurana amafaranga angana n'ibihumbi 20 by'amarundi umubikira arayamuhima acaca kuri centre d'accueil ya katedrale ari kumwe n'umupadiri aca ahafata imivinyo ifite agaciro k'65,000 by'amarundi ngo azoyariha kuri Vimikashe. Nyuma bamusabira lift y'imodoka yari igiye i Gitega ariko bamaza kumenya mu nyuma yuko yibwe baca basaba uwamutwaye amugarukane kubera ko basanze ari umusuma. Mu gisagara ca Makamba abakenyezi bagiye hamwe bashinga ishyirahamwe ryitwa Dusukure Igisagara mu ntumbero yo gusukura no gushariza ico gisagara. Bagakora kabiri mu ndwi batera amashugwe ku ibarabara rikuru bakongera bagakubura mu mabarabara. Abo bakenyezi bakaba bafise n'umugambi wo kuzokorera no mu makaritiye yose y'igisagara ca Makamba kugira ngo kibe ciza. Dutandukire amakuru y'imyino. Inkuru nziza ku Barundi na cane cane abakunzi b'umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba. Nk'uko umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Reveriano Ndikuriyo yabishyize ku rubuga rwiwe rwa Facebook urukino ruzohuza umugwi w'u Burundi intamba mu rugamba n'uw'igihugu ca Centrafrique ruterekanijwe igenekerezo rya 26 Ntwarante uyu mwaka w'2021 ruzobera ku kibuga Intwari c'i Bujumbura. Reveriano Ndikuriyo yashimiye komite y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ijejwe kwiga ibibazo vyihuta bikaba vyemejwe nyuma y'aho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ya Tanzania TFF yasohoye ikete ryo kwishura FFB ryari yabandikiye ibasaba ko urwo rukino rwobera kuri Mkapa Stadium ariko bikaba vyahindutse urukino rukazobera kuri stade y'i Bujumbura. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.